jamakɔ wɔɔrɔ mɔgɔya bɛ ten mɔgɔya ye tugun janbɔ wɔɔrɔ maaya bɛ ten mɔgɔya ye e la maria furukɛ maaya bɛ ten mɔgɔya ye tugun gɛlɛla bɛre ko ne wele debɔ la e la wasolo se tun bolo bilali la tugun I don't.